Molweni ngo akhona ke lo uthethayo. Ndiyathemba ukuthi sowukwazi ukubala nantoni na. Kule ivideo ke siza uqhubekeka senza imizekelo emininzi. Masiqale ke ngo sizoqala ke ngoyelo. Siqale ngo 32 umphindaphinde ngo 18. Akho nto itshintshileyo njengoba besenzile kwiividiyo zethu ezidlulileyo. Siqala ngokubala u-8 umphindaphinde ngo-2, 8. Ndifuna ukuthi siyenze intloko ke singabhala pha ecaleni. Masithi 8 umphindaphinde ngo-2 ke ngo-16 lowo. Simbhale phantsi u-6 wethu siyixhoma u-1. 8 umphindaphinde ngo-3 ngo-24. 24 umdibanisi no-1 ngo-25. Lo ndithetha ukuthi ke u-8 umphindaphinde ngo-32 ngu-256. Siphindaphinde ke ngolo 1 omele u-10 ngoba kwindawo yethu ka-10. Ndiyenze ngo-orange ke sithi u-1 uphindaphinde ngo-2 ke ngo-2. Funa siqaphelisise ke apha. U-1 uphindaphinde ngo-2 kodwa ke ukhumbula uba sibala kwindawo yethu yeshumi. Ngu-10 ke lo, so unesibeke u-0 wethu ke ngoku apha ekuqaleni. Ufuna ukuhlala ukhumbula ke u-10 umphindaphinde ngo-2 ngu-20, u-1 umphindaphinde ngo-2 ngo-2, beke nangu ke u-2 wethu sifumane u-20. U-10 umphindaphinde ngo-2 ngu-20, u-1 umphindaphinde ngo-3, nalapho funeke siqaphelisise ke sisuse lo 1 wethu. Sithi u-1 umphindaphinde ngo-3 ngo-3, akho nto ke yodibanisa sifumane u-3. Loo nto ithetha ukuthi ke u-10 umphindaphinde ngo-32 ngo-320. Sinalo 1 wethu ke ngu-10 wethu. U-10 udibanise ke no-8 ngu-18. Sidibanise ke ngoku iimpendulo zethu. U-6 umdibanise no-0 ngu-6. U-5 umdibanise no-2 ngu-7. U-2 umdibanise no-3 ngu-5. Loo nto ithetha ukuthi ke u-32 umphindaphinde ngo-18 ngu-576. Sidlule sithi u-99 umphindaphinde ngo-88. Ndifuna amanani amakhulu. Sithi u-8 umphindaphinde ngo-9 ngu-72. Sibeke u-7 wethu simxhome phezulu. Sithi u-8 umphindaphinde ngo-9 uphinde ube ngu-72 kwakho. Kodwa ke ngoku unalo 7 apha, simdibanise no-7. 72 umdibanise no-7 ngu-79. Ngoku ke ngoku sigqibile apha. Ukhumbule ke ngoku njengoba sawuphinde sibale ke, sizobala lo 8 wethu okwindawo yethu ye-10. Lo 8 ke ngu-80. Ndifuna uyikhumbule kakuhle loo nto. Sibe ku-0 wethu sithi u-8 umphindaphinde ngo-9 ngu-72. Sibe ku-0 size sixhoma u-7 wethu. U-8 umphindaphinde ngo-9 ngu-72 plus 7 ibe ngu-79. Size ke ngoku sidibanise u-2 umdibanise no-0 ngu-2. 9 umdibanise no-2 ngu-11 sixhoma u-1. 1 umdibanise no-7 ngu-8. 8 umdibanise no-9 ngu-17 sixhoma u-1. 1 umdibanise no-7 ngu-8. 8712. Siphinde sidlule sithi ke ngoku u-53 umphindaphinde ngo-78. Sawuthi u-8 umphindaphinde ngo-3. Sawuphindaphinde u-8 umphindaphinde ngo-53 qala. Sithi u-8 umphindaphinde ngo-3 24. Sixhoma u-2 wethu sithi u-8 umphindaphinde ngo-5 ngu-40 umdibanise no-2 ngu-42. U-8 umphindaphinde ngo-53 ke ngu-2 ngu-424. Size ke ngoku sidlule senze lo 7 wethu omele u-70. Sibeke u-0 wethu wethu phayana. U-7 umphindaphinde ngo-3 ngu-20. 7 umphindaphinde ngo-3 ke 21. Sixhome u-2 wethu sithi u-7 umphindaphinde ngo-5 ngu-35. umdibaniso no-2, 37. Siyadibanisa ke ngoku sithi u-4 umdibaniso no-0 ngu-4, u-2 umdibaniso no-1 ngu-3, u-7 umdibaniso no-4 ngu-11, u-3 umdibaniso no-1 wethu bengu-4. Sitsho ke ngoku 53 umphindaphinde ngo-78 ngu-4,134. Masinyuse ke ngoku umgangatho wethu kancinci. Sinyuse kancinci. Sithi sino-796 umphindaphinde ngo-50. Masithi 58. Sizoqala ke, akho nditshintshileyo, sibala ngohlobo. Siqala kwicala lethu lasekunene, siqale ngo-8 umphindaphinde ngo-796. Soqala kwinani lethu ekwindawo yethu yokuqala. Sithi u-8 umphindaphinde ngu-6 ngu-48. Sibe ku-4 wethu phezulu. U-8 umphindaphinde ngu-9 ngu-72. Umdibanise no-4 ngu-76. Sibeke u-6 wethu, sixhome u-7. U-8 umphindaphinde ngo-7 ngu-56. 56 umdibanise no-7 ngu-63. Ndiyathemba ke mhlawumbi noma ingakhona imistake endizawuyenza okanye impazamo endizawuyenza uzuyiqaphele kuqaphelisise. Ngoku ke ngoku size ku-5 omele u-50 ngoba kwindawo yethu ka-10. Ujonge ke impazamo endizawuhambe ndizenza apha uzilungise. Sibe ku-0 wethu, sithi u-5 umphindaphinde ngo-6 ngu-30 amashumi amathathu. Sibeke u-3 wethu phezulu, u-5 umphindaphinde ngo-9 ngu-45 umdibanise no-3 ngu-48. Sibe kuxhome u-4 wethu, u-5 umphindaphinde ngo-7 ngu-35 umdibanise no-4 ngu-39. 39,800. Sidibanise ke ngoku. U-8 umdibanise no-0 ngu-8. 6 umdibanise no-0 ngu-6. U-3 umdibanise no-8 ngu-11. Sixhoma u-1 wethu. U-1 umdibanise no-6 ngu-7. Umdibanise no-9 ngu-16. Sithi u-1 umdibanise no-3 ngu-4. U-796 umphindaphinde ngo-58 ngu-46,168. Ikhangele impendulo ke erayit. U-796 uyalingana se usondele ku-800 osondeleyo ku-1,000. Xa siphindaphinda ke u-1,000 ngo-58,000 besawufumana u-58,000. Xa siphindaphinda into engaphantsi kancinci mhlawumbi singafumana ke elinani esilifumeneyo. Masenze enye ke apha sithi enkulu, ndifuna ukuthi sixhome umgangatho yonke. Masithi u-523 umphindaphinde ngo-798. Yho! Linani ke ngoku elikhulu eli. Uyafana ke uzobala ngendlela efanayo. Sawuqala ke ngobala inani lethu elisekunene. Sizothi ke ngoku yabona ayanyuka ke ngoku. Iimpazamo zakho zingaye zinyuka uzawuzenza. Sawuqala ngo-8 ke. Sithi u-8 umphindaphinde ngo-3 ngu-24. Sibeke sixhoma u-2 wethu. Ngoku ke ngoku u-8 umphindaphinde ngo-2 u-16. U-16 umdibanise no-2 ngu-18. Sixhoma u-1 wethu. Sithi u-8 umphindaphinde ngo-5 ngu-40. Umdibanise no-1 ngu-41. 8 umphindaphinde ngu-523 ngu-4,184. Sigqibile ke ngo-8 wethu. Sizeke ngoku sizophinda-phinda u-9 wethu osendaweni ye-10. Loo nto ithetha ukuthi ke ngu-90. Sithi u-9 umphinda sibe ku-0 wethu ke ngoba ngu-90 lo simbalayo. U-9 umphinda-phinde ngu-3. U-9 umphinda-phinde ngu-3. U-27. Sixhome u-2 wethu ke. U-9 umphinda-phinde ngu-2 ngu-18. Uze udibanise ke u-2 wethu ngu-20 sibe ku-0. Sithi u-9 umphindaphinde u-5 ngu-45. Simdibanise no-2 ke u-45 wethu ngu-47. Simbeke wonke u-47 wethu. Mandijonge ukuba ndiyenze kakuhle. Sithi u-9 umphindaphinde ngu-3 ngu-27. Sabeka u-7 wethu pha, sashiyeka no-2. U-9 umphindaphinde ngu-2 ngu-18, umdibanise nomnye u-2 ube ngu-20. Sabeka u-0 wethu apha, saxhoma u-2 wethu. Sathi u-9 umphindaphinde ngu-5 ngu-45, umdibanise no-2 ngu-47. Funeke uphindaphinde ukwazele uzobona uba awenzi impazamo. Ekugqibeleni usiphindaphinde u-7 wethu, usimphindaphinde ngo-523 njengoba ke besino-90 phayana. Ngoku ke ngoku besabeka u-0 kube endaweni ye-10. Ngoku ke ngoku u-7 wethu usendaweni ye-100, funeke sibeke u-0 bethu ababini. Ngoku ke ngoku into esizawuyenza sawuphindaphinda ke ngoku lo 7, masisuse izinto zethu ke. Sithi u-7 umphindaphinde ngu-3 ngu-21, ube ku-1 wakho. Sithi sisheke no-2. Sithi u-7 umphindaphinde ngu-2 ngu-14, umdibanise no-2 ibe ngu-16. Sibe ku-6 wethu phayana ezantsi, size sixhome u-1 wethu. U-7 umphindaphinde ngu-5 ngu-35, umdibanise no-1 ngu-36. Into esizawuyenza ke ngoku elandelayo sizawudibanisa. Ndiyathemba ukuba asenzanga ke mpazamo. U-4 umdibanise no-0 no-0 ngu-4. U-8 umdibanise no-7 umdibanise no-0 ngu-15, ube kuxhoma u-1 wakho. U-1 umdibanise no-1 ngu-2 ngu-3, umdibanise nomnye u-1. U-4 umdibanise no-7 umdibanise no-6 ngu-17 ke lowo. Sibe ku-1 wethu. U-1 umdibanise no-4 ngu-5, umdibanise no-6 ngu-11. Sixhome u-1 umdibanise no-3 ngu-4. U-528 umphindaphinde ngo-798 ngu-417,354. Yho! Masiphinde siqaphele sijonge kakuhle. Hey, ke sijonge sibale ke ngoku nge-calculator. Sino-523 umphindaphinde o-798. Loo nto ke yabona impendulo yethu right. Sithi u-417,354. Siyenze ke ngaphandle ke kwe-calculator.